Igice cyo gukabasha kiro kigiramiwe mu bice byacu bibiri. Igice cya mbere kiri mu manuko kirangwamo imanga vyimbwe n'amazi y'imvura. Kubuge bafise amazu ahegereye ivyo bimanga bafise ubwo bakumwanya n'umwanya amazu yabo ashobora kubomoka ibimanga bikurukuru bihari bikaba birenga bine. Mu buraruko bwa gukabashikiro naho haratemba cyane ariko akaba abantu bahubatse mu kubaka babanza gutaba ikibanza gitoyi kijamwe inzu ntoya ifise ivyumba bibiri bibaye vyinshi bikaba bitatu. Mu kubaka bakaba bahera ruguru batera bamanuka. Ubere kubera amazi y'imvura hari gihe isizira manyuka ivura igatera gitemba jepfo mumwonga iruhande yivyo igice cico kiraro gihuza kabashikiro na quartier musinzira iri kwibarabara riki ruhande yakorerwa isata potrako kijejwe ivyo konguruza abantu gerutse gusiturwa n'imvura nyinshi atagikozwe vuba ico kiraro kigazoshobora kubomoka cyose abanyagihugu bawo kukabashikiro rero bagasaba igisata obuha kijejwe ivyo buraro nitunganyo by'ibisagara kuzobubakira amabarabara n'imiserege kugira ngo ivyo bimanga bizimangane kandi niyo si ziramanyuka kubera amazi y'imvura ntizosubire ni mu gico gisata obuha kiri kukirapima hazoca amabarabara aho kukabashikiro mu mugambi wo kwagura igisagara cha Gitega igisata ARB kijejwe ivyo amabarabara naco abanyakiyugo bakagisaba kuzosanura ico kiraro ko nubundi ari cyo cyaheruka kugisanura mu gice cha kabicu mwaka uheze naha ritamaze